Ya pili, bado sana mwai. Wisdom league, mate, that is done.